back in the day, some a very long time ago, I remember when we first started. We had a wedding to shoot. The night before the wedding, I was hungry. The day before the wedding, I didn't have money in my pocket.
No gegaraga, mbe echetara mbai bidro. I nwere ihe obere anyi nwere ike ime. I nwere obere mmemme agbamakwụkwọ anyi chọrọ ime. Ụbọchị ahụ ego anọkwanụ m n'akpa. Enyi m nwoke onye kpọrọ m ka m bịa. Ọ wụ obere agbamakwụkwọ. O nwekwa ego ya sị ka m nyere ya aka. Me were ego ikpeazụ m ji n'aka were rent ta kamera. Maka na achọrọ m iwepụta ihe site na ya bụ agbamakwụkwọ. Ndị ezinụlọ nyekwara aka nye m ego ma ga ya bụ agbamakwụkwọ. M nọ na ya bụ agbamakwụkwọ na-arụ ọrụ. Enweghị nri nọ m n'afọ. Ike agwụla m ma daa na ya bụ mmemme. Mgbe m ghọtara onwe m, ọtụtụ ndị mmadụ nyere m aka. Meche na ọ bụrụ na m na-emekwa ihe ezigbo ihe m kwesịrị ime nye m, ihe ọ ihe m chọrọ ime na ndụ m. Mana o nwere ihe na-akwanye m na-asị m na ihe a bụ ihe kwesịrị ime, ị na-ecreate content, na-ewepụta ọtụtụ ihe niile. Ihe ahụ nọ m n'obi na-agwa m na ihe awụ ọganiru, ihe awụ ebe ọganiru m dị. Ike ahụ batara m n'ime, onyenwe akwanyere m na ihe niile m bụ n'ụbọchị taa. E nwere oge m jụrụ onwe m ajụjụ, sị ihe ọ ga-enyere m aka na ndụ. Enwere ihe ga-esi na nke a pụta, m ga-enyewe ezinụlọ m nri site na nke a. Ọtụtụ ndị mmadụ tinyere ọnụ na nke a. Ihe m na-ekwu gbasara ya afọ 12 ugbu a. Ọwụ otu a ka ọ dị mma, otu ọ dị mma ugbu a, ọwụ otu ọ dị mba ahụ. M gara n'ihu na-agbalị na ihe niile m na-eme, nyere ndị enyi aka. Ihe ọbụla, ebe ọbụla na-eme emume m nọ ebe ahụ, m ga-ewe kamera m na-ese foto, na-eme ihe dị iche iche. Ọtụtụ ndị enyi m ka m gara gese ihe agbamakwụkwọ ahụ, ndị na-emepụta obere ihe m gakwara gesere ha. Mana ihe m na-eme ugbu a, m na-eme ya na different level, na different class. Akụkọ na-eme n'ime wụ na ị ga akwụsị, ekwela ka mmụọ gị daa mba, ị ga na-agba mbọ. Ịda gị bulie na-aga n'iru, ọ wụ taa ka ụwa dị. Maka ụwa niile na-ele gị anya, ihe ọbụla ị na-eme ụwa niile na-ele gị anya, ị ga-eru ebe ahụ ị chọrọ iru. Ihe a bụ akụkọ nwere onwe. Aha m bụ AjeFilm.
Because the universe is watching, the world is watching, you're going to always get to where you want to. This is my freedom story. My name is Andy James, and most of you know me as AjeFilmWorks.